Ngane zakwethu. Akizwe. Ukhulumele kutheni? Yeah, lalani. Hayi kwa edit ngifuna ngikhathazeke. Lalani. Ponte ijayele ufuna ukuyifona futhi or isiqede kuqala la.
Yes.
Isiqede kuqala khona
ngoba ufuna ukuthi lento ubhengizwana ufile bethi uyiphumele ngapha khona bethi umfonela ngathi sethola ukuthi uma office
key. Hayi magama ufuna ufona manje futhi.
Yes.
After what?
No.
Hayi manje wait.
Asikho to miss anything. Yeah. Lalelani. Yeah. Noma ngayishuta siya editor. Lalela mfethu. Noma ngayishuta kunoku editor le nda ithatha njoba inje. Iya editor.
Okay.
Ngicela ukuthi before sibiyela kumntwana ubesachaza ke. Yeah, ngicela ukuthi ke nina enizalwa ngumntwana ngoba ubaba wenu lo abazulu athu babekazi singakayi phambili no ngicela uphefumule ingane yakwethu uphefumule ukuthi uzwani nje so far esashaya ihistory nje uphefumule nje ngikushuthe isithombe nawe umngane wethu so far
ngithi kufaka
futhi kancane yeah ayi ngihamba kanje ngecamera yeah bese ngigcina kumama futhi okay all right ake sibuye ke linda kan akizwa
ngifuna nje ilebuza indlela yokulandelana logical.
Okay mfethu.
Ubisa khulume ngobaba
uphi? Awukhambi lapho
kamusho. Wasubuza
uthi abantu. Ngizenze ngcole kangaka.
Sisiyeza lapho siyeza lapho.
Wathi useza eSwazi.
Ya ngisiyeza lapha angakulibali. Sisazoqedelela but bengithande wena sinone ukuthi before eqhubeka. Naninikeni kubo khona edishayo so far kuloko ngakukhulume nomlando kwaseme.
Ukukhuluma into enjani
mfethu? Noma yini? Mangabe khona manje lingekho ilaka hayi ngizobuyela kuanti kodwa bengifuna naye aphume nani nini niphonsi nje phela ngoba nibuilde kube ingxoxo yefamily makukhona umfowethu anako
we phiri ngani yami
yes
uphela ngizalwa yisoka mina manje ngifuna ukuthi ngixhume
ngixhume
lapha yana kuQuintin uQuintin ngifuna ukuxhuma ukuthi wahamba kusemeke wacelwa ngabaseSwazini ukuthi akabanika independent ma Elena
akesibiyekeze ke mama ke ngiqale ngitshele icamera sigcineke lapho abaseSwazini umama ethi ukuthi qaphu ngoba siSwazini umfethu kuveza indaba uzosibonisa isithombe samaSwazi bambe kanjalo ngana kwethu sibambe nje kade sibambe kahle impela sibheke icamera fanele sibheke icamera la kulesithombe mntwana nginike nje ithuba ngifuna ke ngiqale ngibonise isithombe sika baba uPixley isaka kaseme uyo lapho kusobunqele and then lapha sibona ingonyama yamaSwazi usobhuza wesibili uyise wenkosi uhleli phansi ngiyambonisa impela ake sisikhulise isithombe lesi esathathwa emenyiwe useme emenywa ngamaSwazi siyabo mntwana ya mntwana awuqhubeke uthi uyamenywa sekumenywa ubani emenywa ngamaSwazi
umenywa ngamaSwazi inkosi yamaSwazi
uPixley
yes hamba uye eLondon ngicela ba ube ngummeli wami ngoba kuthe mangikhuluma kwathiwa ngize nommeli uma ngicela iindependent isuke ingabiye iBritish Protectorate ibe yi-independent hamba ke le British Protectorate ke ngiyase London yase England hamba kuye enkosini yamangisi uyothi ngifuna ukuthi ucela ukuthi ngifuna ukuthi le ndawo yami ibe independent iphume ezandleni zabo
yes
esevuma kuDr Sem ukuthi ngiyakwenzela lokho wase thola ke ibandla nanti ibandla ke njoba lapho ke esithombini
so this is yoni deputation
yes sibonile isithombe se deputation
ahamba nalo uDr Sem waya enkosini yase England
njoba bebonakala esithombeni nje bebayingilandi
yebo beholwa uDr Sem kuyocelwa ukuba kube independent iSwaziland injongba iyiyo nje kuze kube namhlanje
ngizala isoka mina mntwana uthi ngizala isoka ubuye la ebusokeni ke sifuna ukuthola lapha ebusokeni
lapho ke kutheke ku ngalesikhathi lungisa umcimbi lona wasebona ke intombazana ethi anti athi usobhuza kuyo uanti wakhe kwase kuvela umfana ogama lakhe lwingu zwangendaba seme
ngamagama le ntombazana ayibona izalwa ngubhunu izalwa ngubhunu le nto ori utatwa waka bhunu makethi anti usobhuza phela
angizungena lapho mntakwethu ngoba ngiyazi ukuthi ihlobene njani kodwa ke ngiyazi ukuthi usobhuza uthi kuye anti le ntombazana ukuthi izalwa ngubani angazi kodwa uthi cha nje ngumntana
lo umntana omfowabo wenkosi khona lapho anti phela
yebo esizana ke nanto nanegama lithi wezwa ngendaba ukuthi kanti kwavela umfana lapha edlula khona
ngokuhambile
yebo
umntwana noma umntwana nenkosi lozinja mangilikhumbula kahle
igama yebo
sithi asesiqhubaqhubo ngana phela ngiyathanda manje manje eza ngamaswazi ngoba ngiba ngizala amaswazi nami abangithi bakhona kwaseme kancane
eh angithi ubuze ngeyingane
ngeyingane zika
kanti ke kutheke edaha krali ke manje lapha okuyisizinda se-ANC khona lapha eyazalelwa khona i-ANC yamanabuke nayo awashwa edaha krali
yaqalisa nokutholela abantu umhlaba khona uthenga umhlaba emabhunwini usembe bafundisa abantu umhlaba ukutholwa kanjani abakwazi ukulima
kuleyo ndawo ke nanku umuzi wakwasibeko kukhona intombazana futhi ngoba phela ubefika ahlala isikhathi eside lapho se wasebona intombazana ke yakwasibeko lapho wasezala ke kuyo ke uDuma kude sezingakanani ke lezi ngane zikasene
Quintin
uzwa ngendaba uDuma kude kwaphinde futhi wabona enye intombazana wazala kuyo intombazana engudalida akukho kude nomuzi wakuboka ikanina kaduma kude kwakhelela edaha krali angazi ke khona ukuthi le ntombazana yona izalwa le ntombazana ukuthi izalwa ngumabane
igama layo lo
dalida intombazana
ukuthi akwabana sekulibalekile
unina umabana unina ngumazi
oh negama lakhe asilikhumbula
uzalwa uPixley
and then ile leyo ntombazane yatholwa ubaba uPixley igama lakhe uDalida
yebo ngalesikhathi esedaha
yazalo bani yazalo bazalo
kushuthi ngamanye amazi ngoba uAunt ngaba kayona intombazane yedwa ngoba kuyena
yebo
yayikhona
unemunye uDalida
ufanele ngababili amantombazane
yebo
kahle ke
mashonana uDalida
uDalida uzalwa uPixley Sem
yebo
kodwa unina kaDalida lo mama lo asenemlibele igama
angimazi angimazi angisamazi
mayishona ke manje uAunti uDalida kushiya ingane enzenzwa ngazo ubethini umfethu ubethi engathi ngizenikhuluma ngethuna ukuthi nethuna niyalazi ngizwe kahle
cha akukho
uyabonakala uyabonakala
uyakuthi ngamawudlula kwakhe umntwana washo ngingitshengisa amafeda khumbula
Yes.
Cha ke eyakwethu leyo hayi lo.
Oh yeah. Eyobutsizwa
buka baba. Eyakwethu. Laphesa emdlini wasekhaya eDaga Grand. Yebo mphela. Hayi le eyobutsizwa buka baba.
Oh.
We are understand them. Yes.
Hayi
ngisho
lapho ngikasebho la ngoba
yinyiwa lika Dr. Seme lapha ayethi khona uDr. Seme oyihlo akafuni ukuthi bangakwazi ukusenga nenkomo bazi ukuthi
bayothenga isitolo
wathi
ba abantu
ngoba bezalelwe eSofia Town yebo wasethi nginawo amaplaza ayemabili lapho koyihloka babehamba ubaba wakho nje kwakuthanda kabukheza ukuthi uma kungihlezisa kungigcwalise ibele yebo usobube mhlophe bonke lokho kwayekuthanda-ke uDr. Seme ngoba wayefuna ukuthi bazi impilo yangaphandle yokulima yefruit sasinama-orchards lapha-ke ngakubonisa khona ukuthi ingane engelamayo inanti ithuna layo yebo mpiyazi le isiyabandala kudala uDalida le noGeorge noDuma kude yebo mpiyazi abazange bahlale bona laphaya ngoba bebezalwa ngamantombazana lapho eyihophilisela khona bashika kuni
yes njalo yes siyakuzwa ke mntwana
Mbeke le mtana mle.
Osati. Sese kubeke manje, sese
sine singabanga so.
Sese kubeka ke manje, sise sisase tahakra noma sisa uzalo manje ingane zika mkhuluseme etahakrani. Or sesiqedene sesiyaphambili ukuze sithole ukuthi umntwana yena ufika kanjani ngoba sikafika umntwana awube usabala iy'ngane zikababa uPixley.
Yebo, lezi zindala.
Yes.
Waseke kutheke sebebadala nje obhuti ngoba into-ke manje ka-1925 sokuthi ma uAukhongolose esaqanjwa waqedwa uKhongolose wahanjwa wayo wayisiwa eBloemfontein kuyo eyo kuthiwa i-lawful organization of South Africa eyom-endorse ukuthi akukho lutho luyophazamisa uKhongolose
eyoregista.
Yebo, kwamregista. Yebo, wamregista kwamthi nko wathi akakho ustontshi uyi-South African lawful South African organization yalapha eSouth Africa. Nothing will touch it. Esebenzisa ke kude kuyashiwo kuleza incwadi ukuthi esebenzisa amandla akhe okuba a doctor of law.
Uphi ubaba leso sikhathi
Johannesburg.
Sengisho uJohn Langalibalele Dube. Mayisarejista akakaveli.
Uvelile phela uswaba yipresidenti.
Sengisho ukuthi ngenkathi isarejistwa manje le nhlangano. Usayiqala uNtasika uSinono. Uyayiqala ukukhuluma namanye advocate.
Nabo Dube.
Yes.
Nabo phela mntanamo Dube. Uyiqala kanye nabo. Manje nakisho ethi uma isimile. Sebeyivumile bonke ukuthi siyayivuna laba bantu abakoZambia, Swaziland, Lusuthu, Nanen, eZululand. Yebo, enKwaZulu. Bayivuma ukuthi siyayifuna lento ezosikhipha ekubeni sibe zigqila ze-white people. Usethi, oh, manivuma-ke nantso-ke le African National Band. African National
or Native Congress, wakuno Native.
Yebo ke. Siyayivuma. Usethi asihambe ke manje.
Ngiyoregista.
Ibambe lapho mntwana. Ngo-1912.
Ibambe lapho mntwana. Mntwana, ibambe lapho. Nakho kunye ngicela ukuthi ngikubuze. Ngoba siwabizile ama-British Protectorate. Kukhona elinye ilizwe laphayana lapho uKhongolose kade esitrader khona thina amasosha. Elinye lamazwe iTanzania. Kukhona okungimangazayo ngeTanzania bafowethu. Angikaze kusho kuwe mfowethu. 2-1 Nkosisikeleli Afrika. Bayicula njoba siyicula nathi. Ilona lizwe Afrika licula uNkosisikeleli. Yebo. Mabeyicula bayicula ngesiSwahili. Ngifuna ukwazi ukuthi mhlawumbe umntwana khona akukhumbulayo intoseme uyanaba. Okwesibili okungimangazayo wena mfowethu engithole eTanzania. Kukhona maye enyakatho eTanzania, kukhona i-village yakhiwa, igama le-village kuthiwa iSeme. Manje ngibuza ngamabomo, kungenzeka ukuthi kukhona okunye. Yes, ebizwa ngoSeme, ikhona even nasemephini, uma uvula imephu enkulu Seme, duze lakwazalelwa khona uNyerere. Manje that is why ngibona ngilokhu Nkosisi bayicula ngeSwahili. Ngicela ukuthi before ngihamba la ngenidlalela iy'ngane zesikole ziyicula ngabe ngivakashela indodakazi yami isiTanzania namanje bayicula ngaso isiSwahili leso. Mntwana, kukhona okwaziyo ngeTanzania oNyerere ngey'khathi zoNyerere nobaba uPixley Isaka?
Ngiyazi kakhulu ubaba waye. Uyabona nje i-president ubaba ayikhuluma ngazo uPresident Nkrumah, President Nyerere. Oh, nomngani wakhe uMacMillan in England. Lo owayethi I shall fight Hitler on land and on sea.
Babengabangani noPixley?
Kakhulu ngendlela engenakulinganisa. At I shall fight Hitler on land and on sea. Umenze umbono enzenjalo nje uDr. Sebe, ethatha from Macmillan's mouth. umngane wakhe
mntwana ngicela uyibambe ke lapho yange ngicela uyibambe lapho ngicela ukuthi ke ngithi qaphu qaphu ngesiSwahili ngoba nabantu basazela ngifuna abazi ngoSemi
sajabula abantu bavuthanda kwazi ukuthi kwenze naba bakwamntwana
sasa hivi nilikuwana ongeya
bahluphekile yamakhanda angaka
khululeka ke mama khulya ke mama ngicela abantu basithazeneni hapa nya ongeya na mtoto wake mwanzilishi wa chama cha African National Congress ambaye alikuwa Dr. Pixley ka Isaka Seme. Huyu ni mwanaye ambaye ndiye kabakia. Wengine ndio tayari marehemu. Naye anaitwa Princess Helen Seme. Anaitwa Princess kwa sababu yeye ni mjukuu kwa upande wa mama yake sasa katika ufalme wa Wazulu, mfalme Cetshwayo. Mtoto wake mfalme Cetshwayo ndio mwanaye huyu ni mjukuu wake. Kwa hiyo ni baba kwa Pixley Isaka, kwa mama ni King of the Zulus. That is why she is a princess. Nilikuwa nimemuulizaje, je, upo uhusiano katika mwanzilishi wa chama cha ANC huyo Pixley Isaka ambaye huko Afrika Kusini amesahaulika, hawamthamini na Tanzania. Ameeleza kwamba maishani mwa baba yake alikuwa anasema sana kama rafiki zake kiongozi Julius Nyerere. Alikuwa anasema tena mwingine alikuwa Macmillan wa Uingereza. Kwa hiyo hapa tunayo historia ambayo mama anakuwa kama vile amehifadhi. Sasa tumeshukuru sana. Mama, I was just explaining for in Kiswahili to the people of Tanzania, especially the president. My brother, I also want not only Zuma to see this video, as the president of South Africa on the end, I also want the president of the Republic of Tanzania to see it, because Pixley Isaka want to unite the entire Africa.
Yes.
That's why I was just explaining in Kiswahili so that the Tanzanian people can understand that His Excellency Zuma has got the message, as well as His Excellency Kikwete of Tanzania. Kubeka ke mama bengisenzela nje ukuthi bezwe nabantu
ukuthi kwakukhona elinye iculo la iANC iyayivule ngayo into elithi angiseke ngilizwe lapha sengiyalikhohlwa nje yebo khona ngikwazi ukucula kodwa ke inwes ithi simema zonke izizwe ezintsundu ezithetha ilwimi ngelwimi sithi mazihlangane eBloemfontein zihlangane ukuze zenze umfela ndawonye African iwonke nje umuntu omnyama.
Ngiyakuza ke mntwana, ake sibikele ke mntwana la manje sigcine lapho kuzelwe ubani manje sesitahakrali
sikusazelwe abantu lezingane zakhe zangaphandle unanko ke manje esethi ke umkhumbuzeni laphi inkosi ukuthi uDinzulu uyayiboshwe khona.
Oh, Austin Helen.
Cha, hayi lapho. Iyayineplaza.
Kwathengisa
ngayo. Yebo ke. Esethathwa ke inkosi uDinzulu kuthiwa uyithi rebel namabhunu.
Yes.
Wasethathwa ke eyofakwa eplazini la kwathengisa ngaye.
Oh, bamshange house arrest ngamanye amagama.
Yeah, house arrest ngokulwa nobu nabantu abami.
Lise Transvaal lelo plus.
Yebo, kwathengisa ngayo. Yebo. Manje na ke esemzwa ke inkosi uDinzulu ke nomeli. Angithi vele ke nomeli phela bekuke kwahlangana uthiwa kufunwa izizwe ngezizwe amakhosi Tanzania Zululand.
Yebo.
Swaziland. Wase uDinzulu embona ke lo Seme. Kodwa ke kusenguseme nje
sesiya revise abantu abangazi umkhosi bakwaZulu uDinizulu ozalwa inkosi bani
Cetshwayo
mntwana uyambiza uDinizulu sebiza lommeli
yebo usethi ke ukusho yena ummeli uthi hawo usilo angithandi ukuthi uzopanisha uboshwe ngingakwenzelani ibisithi ke lelilangithi abuze ukuthi ngikwenzeleni inkosi na njengoba uboshiwe nje lapha na mina ngithanda ukuthi ngikuthathe ngubuyisele ezweni lakho ungaboshwa kanjena abesethi ke inkosi yasosuthu Seme ngisengizwile ukuthi ungawenza lawo mandla kodwa ke bengicela ukuthi ke sime sibone ukuthi labelungu bazongigcina isikhathi singakanani njoba bengenzi igundane nje udangihlale lapha abesike eyeka ke inkosi kuyo yonke lonto ke ngalesikhathi sehamba ke manje enkosini uDinuzulu kwathengisa ngaye ekhaya osuthu emzini wayo esebona le ntombazanyana ke manje eyi-firstborn yenkosi uDinuzulu eseyisiletha ethanda ukuthi izoba unkosikazi wakhe. That was uphikisile ke kaDinuzulu. Uyafika ke laphana ke kwaseme lophikisile kaDinuzulu ufike uzala i-firstborn yakhe uSilo Sentaba ozala nawe uVezindaba. I-second born yakhe engupiliti uDouglas ezala naku ubhebhe uzala uxolo bantu abamokuyikhomba.
Yes.
I-third born yakhe eyimi.
Okay.
Nomfana ke le besikhuluma ngayo uthuna lakhe lili ekhaya eDagakrala. Okwakungumfana washona esemncane ungelamani.
Le ngane zizalelaphi i-first born ezalwa ngumntwana?
Izalelwa eSophia Town
okay.
Emzini kababa ubaba uthi sobathathu lo Douglas lo Godfrey lo Douglas lo mamama oyimi angifuni ukuthi bakhulele lapha eSophia ngifuna ukuthi bazi yonke indaba bazi ifarm life ne town life.
Yes.
So ngine farmer mina eDagakrala.
Yes.
Eforecast. Ngicela ukuthi abaye khona.
Babone zonke indawo
lezi. Yebo, bafunde yonke lento. Njoba ngithi ngangikeziswa nje ke ngikhwela ngeza ubisi nezalo.
Okay.
Ubisi kanti.
Ke kuyakuzwa ke mntwana. Sebazelwe ke abantwana abazalwa umntwana. Uphikisile.
Yebo. Ingane ka Dr. Seme ke manje ngiyangithi uDr. Seme had 5 boys.
Yes.
Quintin. uGeorge.
Yes.
uDumakude.
Yes.
uFanyani kulozala lo. Pilidi 5 boys. Angize ngabehlukanisi ngiyenze mbaleka.
Akuyimfanele umuntu.
Namantombazana amabili uDalida nami. Ngiyangisho njalo nje bangifuna.
Oh, ngamanye amazwi.
Ukhulume
ngefuthi ngamanye amazwi.
Yes.
Umkhulu uDr. Pisla isazi washada kabili.
Yebo.
Qala maqiniwe efika.
Yes.
Ekapa. Nakho so umntwana.
Ugogo wakho uphikisile.
Nina akabakwasime ninezihlobo. Uyele nje iphuze ngithandile ukuthi ke sithinte lezo. Ninezihlobo zenu. Ezahlukehlukene ezisembuthweni eyahlukehlukene ngozalo ngoba ngiyabona ukuthi la ebukhosini bakwaZulu nikhona ngokozalo lisegazini leni bese ke ebukhosini bakwaZulu ukhona ke nomhloni omunye umhlonishwa omkhulu eSouth Africa ohlonishwa kakhulu okhona naye ofana nani unegazi lobukhosi bakwaZulu ngikhuluma ngomntwana wakwaPhindangene ngoba mangifunda umlando ingathithi uyambiza uPixie njengomalume wakhe nizalana kanjani umntwana wakwaPhindangene ngicela nalowo ndawo sifake le video ekanxamalala kodwa ke senzelwa ukuthi nomntwana mangabe ayayibona azi ukuthi naye siyamkhumbula ene siyambonga umntwana ngeqhaza alibambile ukuthi akhumbule abakubo ngoba uma nizalana igazi ipolitics ibeke side niyazalana nomntwana kanjani lapha ebukhosini bakwaZulu ake ningiphe isithombe kancane ngomntwana
lapho ke ePhiri ke inkosi uDinuzulu angithi ngithe ubanjwe kabili ngamabhulu amdingisa bamdingisela eSenthelena.
Yes.
Uthema edingiselwe eSenthelena wase uZulu wonkana wathi Dinuzulu njengoba uzothathwa ngabelungu semncane kangaka nje siyakuba yini thini ukuba uhambe emhlabeni ungashiyi ingane ngoba usaqonyiwe nje siyakubona uqonyiwe.
Ngithanda ukuqiniseka ke mntana nginqoma ulimi ngoba nocetshayo kwathi wadingiswa naye uyise kaDinuzulu.
Yebo.
Naye uloSentelena kusho ukuthi kwashaya ubaba kwashaya nengane yakhe lokhu isithunyele eSentelena.
Cha, inkosi uDinuzulu, inkosi ucetshwa straight away walwa namangisi yena.
mase bebuya kwesibili emva kokushaywa ingathi naye iconsider bekuthi nje ngikhonje umlando angazi la
mntakwethu angimazi impela ucetshwayo
hlala ke kuNkosini uDini uZulu bathi ke uzazi ukuhamba inkosi ukungenangane
yebo akuthula amantombazanyana akho ohleka nawe uthathe intombazane yodwa uyibekisise ukuze ngahle kuzalwe umfana izwe liyokubahlala ke libambelele kuyo angiphamazi ba
ngiyakuza anti
esehamba ke uDini uZulu ke sethambane ngilandela la ntombazana phesha kwesikhwebezi yakwandwandwe le ezalwa uhlokolo loyahlokolo owahamba waphuma waya eSwazini uyezwa
ngiyakuzwa ngiyakuzwa uzwide kalanga
washiya enomfana uhlokolo lapha phesha kwesikhwebisi lo mfana uzale lentombazana esiyolandwa manje kuthiwe ayizoba ayizozala maybe inkosana yakwaZulu isethathwa ke eyobekwa ke isilothotha ke lengane ke inkosi siyambile isithathiwe ngabelungu isithi hayibo lo mfokazi ebenginye kuyo awungenze enye into njengakaze ngiyazi manje nake nakho nje ingqina lalonto inyanga angiyibonile kwathiwa ke silindenye kwalindwenye kwaze kwaba besuka kabakwandwande bemsa enkosikazini ukamswele ezala inkosi uDini uZulu eyayibamba ubukhosi ngaleso sikhathi bezothi nansi ingane ithi ayiboni inyanga zayo esethi ke nakho vele bengufuna mletheni azomithela lapha ekhaya osuthu nangempela ke sizalwa ke lo ngane ke sizalwa iyintombazana inkosi uDini uZulu le isithumela igama isithi ngiphikisa inkosi lalelaka ukuya kwayo ke le eSaint Helena uthwe athamabhuni athama ngisithatha amantombazana amabili ungahambi wedwa thatha amantombazana amabili esethatha intombazana yakwaMdlalosi esethatha intombazana yakwaMagwaza kulombuzo wakho ke kule ntombazana ke yakwaMdlalosi ngizoyenza ibe mfishane esefike ezala kuyo umfana uSolomon igama lakhe esephinda omnye umfana esethi umshiyeni esephinda futhi elamanisa ngentombazana ke kule game esethi umphaphu kulo ntombazana ke wakwaMdlalosi bese kuthi ke kulo wakwaMagwaza ezala uDavid ezala uSamuel umfana esephinda futhi emlambenisa ngomphaphu intombazana sebeyi 6 ke manje ingane zenkosi uDini uZulu le eRobben Island eSaint Helena yebo sezingu 7 ngaleya eyashiyeka lapha ekhaya izelwe kuthiwa izoba ngumfana yasuke yaba intombazana ugugu walezingane yebo lalela manje nakusengiza ke manje ebukhosini bakwaZulu njengoba ubuza ngomntwana kwaphinda ngene nje naye inkosi uDini uZulu ihambile emhlabeni kwathi umuntu owabusa emva kwayo kwaba uSolomon lo waSolomon amthola entombazaneni yakwaMdlalosi esesenthelene uSolomon ke ulanywa umshiye abeselanywa uMagogo intombazana lo Magogo ke ozala umntwana wakwa phinda ngeke so ke uyabona ke manje these people are sisters usazisela kumntwana kwaphinda ngene ngokwazi ukuthi ngumntakanina uyabona
ngiyayithola ngiyayithola ngiyayithola
ubuhlobo bethuke manje nomntwana wakwaphinda ngene umntaka mama kwenyindlu
sengisho ukuthi ke ubaba uphisi same ozala umama uyidlozi ngumqambo ANC akungathi ke ngoba ninegazi nomntwana kaphinda abanye abantu bese kuba inxeba labo kuthiwa hayi umama sizomnceda ngalutho ngobuhlobeni ngoba isihlobo sakho isihlobo awuzosilahla isihlobo sakho yingakho futhi umama nemicimbi ephathelene nenkathe inhlangano yinto uye iathenda ngoba yesihlobo sakhe nangenhlonipho umama magqokiwe kuthiwa when you are in Rome do as the Romans do mayefika enhlanganweni beyigqokile kodwa umama ekhaya lakhe
ngi-ANC
nakho bese ngicacile lo abantu bangathi bafuna ukulahla umama ahlupheke umama akugele ku-forum umfowethu abantu bexhaphaza izimali igama likababusemi liyasetshenziswa left and right belobelisema befuna kuqanjwe ama-municipality iyangikwathisendawo mfowethu baqamba ama-municipality ngoseme ingane kaseme nansi la umntwana udla imbuya ngothi le nto ke ngithi nami ngiyifake isingiyiqophe ukuthi nami kwamina ngingwakwaphila ayingiphethe kahle ingane zamaqhawe kudlalwe ngazo angiyifuni kodwa ngicela nikhulele nani bakwasebe nikhulume ungabi yimina ophambili ngayo hhayi ke sengitholile ubuhlobo ke nomntwana wakaphila ngizocela futhi umfowethu angeze lapho ngilela ngiyoya kumntwana nguqe kuyena anginaye angeza umlando ngopixley
ngicela ke uba ke mase ngubekile lo mlando wami nomntwana wakwaphinda ngene ukuthi ngiyangithi uma ngikhuluma nabantu ngithi umama mdala owakwaphinda ngene uze emva kwakhe our mothers are sisters
qedilungithole
mntwana bese ke yiyo lonto ke yayenza ukuthi kuthi uma kukhona imicimbi laphi imicimbi nje
yes
umntwana ayenzileyo noba yepolitiki noba ngabe eyobukhulu bakhe nje umntwana angimeme ngiye kuyo ngithi uma ngiyile kulo mcimbi uma ngithanda ngiyangigqoke ingubo nje zami uma ngithanda ngigqoke ke ngihloniphe phela ukuba when you are in Rome do as Romans
kanti futhi ubaba uPixley wayeunite abantu bonke wayengabandlululi
iuniform yenkatha
Yes,
ngibe ngizazi kodwa mina ukuthi ngaphakathi uma kuba ngabe bekungumcimbi weANC bengizohlubheza iANC
ngoba vele umntwana ngicela ukuthi umfethu naye athi ukuphefumula umfethu uveze indaba bengithi ufuna ukuthi uthathisele igama likamama singahlali kakhulu kuyo but bese licacisela abantu
angumeke kancane ke mntana le nto engifuna uba mangiyiklerisho ukuthi angifuni ukuthi kuthiwe uma umuntu osuke khona ngi-introduce lapha yana ngiyaye ngi-introduce lapha emihlanganweni njengengane ezalwa i-first born inkosi uDinu Zulu hayi njengengane eyilungu lenkatha nakanye
ngoba phela umntwana uPixile ubana waye umfana
ngebe nguyo obiso obusa
uyahlonishwa kaleyo ndlela
ngisukunyiswe ke
ngiyazi
ukuthi ngisuke ngisukunyiselwe ini
phefumula ngana kwethu
ngifuna ukugcwalisela lapho ngifakazele
udadu
wabo la ngenkosi kaPhilisi umntwana waphinda ngene umntwana waphinda ngene ukhule nabo bedla mask ngakhe zoli ngesixhem throat amas bayilusa ndawonye osuthu oba
abantu
benkosi
abantu
benkosi njengoba nje usilo sentaba kuthiwa isilo sentaba ngani ngoba iphosa kubusa ukuba ugogo wayebi wayebe umfana njengesifiso zenkosi sesilo uDinu Zulu
yes
manje ngokuthi waba intumazane kwaZulu akufani nasengilendi lapho khona khona okhwini
obani
njengako phezulu lapha koma inkosi yane Rain Queen
yes
lokwaZulu nje ayisebenzi so ngifuna ukucacisa ukuthi obaba usilo sintaba ongizalayo nobaba uPhilidi
yes
ozala umfethu ubhekuzala
yes
bekhula bezingane zandawonye bedlala ndawonye bekhima balekuzana bekhima ndawonye belusa ndawonye
akungabi icala kwabanye abantu
ndawonye iy'thombe ey'ningi nje noyibonayo zabo zakudala uyawubona bengabafanyana
bengathi ke abanye abantu bafuna ukulambisa umntwana la bamhluphekise bese baqasha ngomntwana wakwaphindangeni yihlobo bakhula ndawonye ayixabene
okunye ke umntwana waphindangeni wakhuliswa wuye
uPix
ngoba umntwana waphindangeni wayefunda ufundile impela impela uhambile uhambe kakhulu
une doctorate mama ngizwakala kuthiwa doctor mangosuthu
so my saw that konke engayixoxela ubaba uJuju uzongendaba ukuthi ngesikade uPix ushona nje wayesezama ukwakhe office eFreyhead ethi kufanele lophathwa umntwana waphindangeni lomeli ngoba unelowa yemntwana
ngiyakuzwa sino
so ke umntwana uzuba nje ukukholose uzala kuyo ukholose umntwana waphindangeni that's why aba yimemba ye-youth league benomandela
yes
bonke njalo bekuthatha kumzi wakhe umntwana uAnton umzi wakhe Lembede
Lembede president
yena owaqhamuka ne-idea
ye-youth
league
nangise office ngadlula ethi umkhulu wakho look here ubhekise kuLembede yenza i-ANC Youth League iba founder ye ANC Youth League etshelwa from Dr. Sam's mouth iya kumaka kuLembede
kafushane nje bantwana nithi ubaba uMandela kube ubaba uShenge kube uLembede bonke ngama student kaPix lawa wayezi trainer labona he
Youth League isiqhamuke ANC
uMandela ke yena utrainwa kwilaw yilaw
yes
wenza ilaw useyi ANC vele kodwa ke iUEA umwenze ilaw article uzenze in Dr. Sam's office
mntwana nakho kunye ngekakuzwa ukuthi uwaba nethuba nawe angazi nanihlana kuphi no no baba uMandela lapho kanti usiyalibala kancane ngokuthi uya recognize uyakukhumbuli kahle ukuthi kwakho intombazanyana yena esafunda eza kwaPix akuchazi kwenzeka kanjani
inhlangano wayengangiboniki mntanami
yes
wayengangiboni yena ngamehlo yimi ebengimbona ioffice kababa ibise upstairs lapha yana eRobinson Arcade Commissioner Street in Johannesburg emhubheni iofisi kababa yayisemhubheni ungene umthanda ngalomhubhe ovela eCommissioner Street noba uvela ngapha kukulesa stratwe ngapha kodwa phakathi nendawo iofisi
yabameli abakhulu ama advocate ose
uyabona nje igenge le iphuma iyeqa
Yes.
Yekwa ANC ibidlula lapha kubaba iyovalelisa iyothi doctor siyahamba siyaphuma
hawu kancane baba mama ufuna ukungitshela ukuthi indaba yokuthi siyocaphuna ulwazi emazweni amanye aseAfrika nakwamanye amazwe emhlabeni ayiqali manje njengoba kuvalwa iy'nhlangano yayiqala kudala
ibebe ayibaye bayovalelisa bathi ngiyaphuma omasabalala nje laba bebeya lapha baya bayovalelisa ukuthi siyaphuma ngikhumbula ukuthi ke wenze nje ngangekhona napa lalelani la njengoba niphuma nje ningayi kumakhomanisi ikhomanisi yokwenza isigqila
okay kwakunaleyo ngxaki nje encane nje engizoenza uyi-editha ke ngisuye masekuhambe isikhathi kana kwethu ipolitiki ye-understand kodwa-ke sithole umlando wasekhala ngizo ya kodwa ubaba ebaxwayisa nivula amehlo bantu abami okay
nivula amehlo
begcwala wonke umhlabake ngiyakuza mntwana ngiyakuza nangokumandela nayo uyaphithizela nayo uyangena naye lapho umbona
khona
wena akakuboni wena uyambona
ngiphezulu upstairs ngiyafunda Alexander Township
uyabuya ke
Holy Cross
usebuyile kumadu Mandela ingathi uzovalelisa mfowethu
uzovalelisa
lana phinde nibonana khona manje kamuva
uzovalelisa kwi king of the Zulus ukuthi sengiyehla manje esihlalweni soba ngibe yipresident
of South Africa
njengoba ngehla nje ke bye bye abesethi ke i king of the Zulus kukhona ingane ka Dr. Sam
kusho inkosi uGoodwill selithi
ilandwe ke ngemoto emhlophe ngangingunesi ehlomohlo
yes ulandwa isilo manje
isilo ukuthi uMandela uzovalelisa
mhm siyasibona ke isithombe la lesithombe lesi sibambe la mfethu uvuza indaba sibonisa usibambe nje uthuze mfethu ngathi ngibone how uma ngibonana nasi isilo impela nasi isithombe sesilo ikhamera ingathi iyakwazi ukukapturisha isilo mosi lesi kusobuncele ubani lofaka uthayi lapha emuva
abantu ke abamdadi
bekhona ngifuna ukubona umntwana la kule sithombe
umntwana
wakhe ngifuna ukubona umntwana uHelen
ebheke phansi
oho ukuthi nje sithombe asikhanyile kahle kodwa ke siyabona la duze nekhanda lesilo King Goodwill Zwelithini Zulu His Majesty
uMandela
ehe nangu Mandela uMandela mayethakazela uthini nazi ithakazela Madiba yebo nangu Madiba indeed this is the picture where Princess Helen Seme the one we are interviewing is meeting Madiba and there's also King Goodwill Zwelithini it is on the occasion when His Excellency former President Mandela was saying goodbye to pay his homage also to the King of the Zulus. And then on that occasion, the princess tells me that His Majesty informed Mandela that the daughter of the founder of the ANC, Pixie, is around here. They organized a vehicle to bring the princess Seme to the function. That's what they...
Yes. Where is your father buried?
So kubuza uMadiba.
Where is your father buried? Ngithi mina a crisis in Johannesburg enyukleya. Umontlane la
Committee of 10.
Committee of 10 wayekhona. Uyazi.
But before you he asks those questions, he had trouble recognizing you because you were still a little girl when he was still okay.
Hi. kwakukhona umfethu late umxolisi lapha athi khona engixoxela nje ukuthi uMandela wathi uMbuyazi ethi kanti are you really the daughter of Dr. Pierce Sam was he in doubt in na
angimazi ukuthi wayena waye in doubt
ukuthi khona uya exist abantu babasebenza
yebo eseze ukuthi phela mntakwethu mina ngithatha mina ke mbiyazi ngithatha ngokuthi ngaleso sikhathi ubaba ngangahambi mina office ka baba ngiyo introduce as my child
because uyintombazane futhi yes
bengiza nje ngiza ngama weekend mvile esikolweni so uyamangala ke lonke ukuthi unangathi umangaliswa ukuthi incwadi zakhe nginazo I've got his letters
whose letters now
uMandela
yes what kind of letters man
nje ekhuluma
you mean books incwadi
letters ze post
written to whom
to me Mrs. Bethlehem
oh Basically ube khuluma ngani what was he talking about in those letters?
Athi nje mina benye ngibuza ukuthi yini eyenza ukuthi bangamrecognize uDr. Sam.
Kusho uMandela.
Kusho mina kuza.
And then he used to respond to you, uMandela.
Yebo. Ngemfishimpi athi I shall attend.
Uyathembisa uMadiba.
Yebo.
Ngicela ke siphuze amanzi ke siphubule bafethi angazi. Ngeke sithi nje kancane. Isibona ukhamba. Sisaqhubeka ngomlando wabakwaSeme, abantu abakhulu emlandweni wase South Africa, abasenzelwe likhulu, abadala inhlangano ezahlukahlukene, kodwa la sifuna ukukhuluma kakhulu ngabaSeme. Kunensizwa isinayo la umfethu, izophinda izisho, sike sayishuta laphana, ithi qaphuqaphu ngokozalo layo, ithi uma iqeda, ngisitshele ekwaziyo mayelana ne-recognition. Ukuthi igama lokaSeme libekwapi labaholi bethu sinabe sibathandayo futhi sibasupportayo bonke beyinhlangano ezahlukehlukene uhulumeni wabantu noma uhulumeni wazuka iyinhlangano benzani bona ukuze uSemi athole indawo yakhe ingane zikababa umkhulu uSemi sengazi ukuthi manje kuthiwa ngezulu impabanga abantu nje abangaziwa sizama ukuthi sikhuphule lo mlaye mfowethu khuleka
ngicela ukuthi uphoza ncane kodwa umsasho manje kodwa ngicela uthatha kwa drop
yes
la ibuza ukuthi how indaba uSemi inganakile ebuza ngokuyazi ukuthi uzalwa uSemi kufanele uzalwa uSemi uzalwa uPete
yes
nami ngisekuyifaka le enye
kuwe
suka kwaXhosa kaphathekile uMisi engahlangana naye exclusive books e-airport njalo mina ngifuma ngifuna iyincwadi engingayithola indawo nge-exclusive books
yes
so bese sihlangana naye
sinono ngathi uponkisa umoya manje ma ungene lo moya asiqala or ufuna siqale ngakubhuthisi before
no,
ya hey wena ama-point akho akhumbule nje self introduction kana kwethu
mina ngubheka uzalo kaSemi kwaSemi uzalo umntwana uPhilipi njengoba besechazile ubabekazi kodwa
just for the moment
athi yiqapha bengelela dawu mntana ungibiza umntana akho dawu mntana nami ngathi dawu mntana nami ngabezi
yebo
wathi ngekwangelinye ilanga lapho ngisihlala selapha kwaphenda ngene ekhaya kwaphenda ngene Royal Residence
Eden bang umsindo lapho
wase sethi nje qapha yomntwana edlulisa amagama ukuthi ukwahlangana noMandla
oh ubusasho ukuthi ngendlela osondelana kakhulu nomntwana kaBhinangene akuthi ukuthi kuthi ngililanga besiphaza zingane iqhubeka ingane kwethu
ukusonda komntwana
yaye cha lapho manje uthi uhlangana naye siqale kahle ngifuna uqale phansi futhi ukuthi ngoba usondelene naye uqale lapho nje
ngokusebenza ngilapha ofisini lomntwana kaBhinangene ngisebenza khona siyasixhumaneka nama ngihamba simsebenzi ngisuke office ngiyekhaya kwaphenda ngene sekuthe ngelinye ilanga nje usethi awumntana besi airport sika sabonana no noMandla Mandela umzukulu kaTata oyengibuza ethi awu shela kwathuleka nje uphi umndeni kaSemi usekhona umndeni kaSemi
sebuza uMandla
buza uMandla buza kumntwana wasesha ngentoda bakhona ngishindodakazi yakho Sena
izilaphonkani
buzomntana ukuthi kwathula ngabantu bakwaSemi baphi
uma uthi wena abantu bakwaSemi ezihlobo kuwe nabantu baseba vela kwaZulu baphi sebuza umntwana
ubuze ubona ubona ngoba ebona sebuza ngophela usuka la ubuze kubapha abantu bakwaSemi ziphi ingane kaPixel basho lokho wayengixoxa nje
yebo mfethu yebo mfethu
ngathi sengishalo ngafa ngaxoxa umntwana tjena nami mfethu yazi umntwana umbuze isimanga ukuthi uMandla le uma ngazo ukuthi kwathuleka ngomuntu owasungula lento yabo
uyaphendula ke manje umntwana wabaphinda ngene uphendula uMandla uthi hayi
bakhona
usethini uMandla emva kwaloko
usho ukuthi inkomo yagcina lapho ngoba bangase weze ukuthi abakhona
ukukhathazeka
wekhathazeke baba wathuleka wase baphendula kumntwana cha bakhona lo bantu lapho
ngisho
indodakazi yakho usemoqhofu
phi
usaphi
namabele
ngihlala nazo lezo zingane lezo
ngiyabonga kakhulu ngiyabonga leyo contribution yakho sinono before umntwana iphinde ibuya futhi esithombeni ake sikhulume nawe ke